Christian, a true Kasam. Come on, if I am, I'm a Kusa Kusa Kusa, I'm a Nati Rata. Ah, I'm a Rahwa, we are proud. It's not for your sugar. Thank God,
Samuel and Gusso, our share at the party, even a maker say, a year, Amy Abema, this year, Christian, a true chassam. A rally, a yarduma, maker say, now tree every year, and I say, if you're there, bay, and a Busiano, and no minor, ye genet, you crack, 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 crack. Now, maker say, new way, not quite out of hobby bray, and no moon now. Amy Abema, our year, a soft fool, was I, a ya, and you to me, I friend evangelist, Willie, was shy, a young. Adiama aye Christian a true and nebusha ni na and as I many betwen komo afa ho say oh e de na kan na aja what me shy anwum de ntse say adiama aye Christian a true no evangelist really empombo call there
oyankopon basaye adom twediam po anawromenti me ho ye pa na monso so e
nyame adom aja odi a chee ne nyina be kasa reho ana ye di because a true and outri na aja oman ne ye ja no kwan ne musa de na kan wa what me shy and you did say Eddie Aman on us and you ma at the better who said who ye pa I didn't can one man yes I knew me.
I didn't can mean ya my mempa as a da more day and much young po young cropon I mean pass the letter soon a mo a mau. Now Mr. Medina evangelist will you will evangelist at William let us a pa Sirako asem asem na namako yi ano dia am se na otrika crani ana se boss make crani na yinnu ano asase wotu bi esi wo ataki memu a fofia ntota na ono soka ho na menua ewiase no nyame obotaye ntia odi onipa bia ba busu bi mu ana se odi onipa bi ba oman bi mu enti media ne se say BBC or my name, not say a niji semi, and as a yareho semua, Unyankopon Ama, Domacha dia, Miss Metin, your shy and young Adia Money Panel, Ama, you might get at my Kamakama, and he said, Obera, many of the demoa. I'm saying, no, you won't come, maybe come. I ain't to be a gospel and Yuma, Metanedi, a YP. Now, Branton, you see, and in fact, now I will weep. Mianshiana demini da, but sabi ya wone si kama kuma no asa sabi sabi menene da sorry. Inti ba sana, mimo si ah nasi onyamia chama duma chadi, ah mereti online kani mwa. ɛnya de nsɛm nkɔyɛ bibi ɛmma no na ɛyɛ ɛnkae dum ɛsa sɛ yɛ sie no bia yɛ sie no bibi bɛtuma yera nimom sɛ ɛnnom no da hɔ ɛmma no deɛ a abere biara no sɛ bɛte nnom no a 20 years kora bɛkae sɛ a aberanteɛ bi baa Ghana man mu a ne yɛfrɛ no atu a na ɔbɔ mmɔden na ne yɛka mako bebree koraa no sɛ atu agu no dwumadie so anaa agu no bɔɔbɔ so anaa ɔbɔ no na ɔde ne sika bebree boɔ nyanka ɔde ne sika bebree aboɔ nipa wɔ nipie prisoners na me sɛ a sɛ maka wonyɛ ɔsɔfoɔ yi a mewɔ saa adom akyɛdeɛ die ɛneɛ sɛbesɛbesɛbe mentra sɛ ma ne din anyera ɔne ne ɔtena mɛyɛ anum bi ama no a ɛbɛma ne din abɛyɛ nkayɛ daakye ne daakye nyinaa ɛnti ɛno ne ka me na asɛm yɛmmɛho bebree
mɛka sɛ wosuasua anaasɛ wotwerɛ nsɛm bi de to anwum no nkyerɛmu ɛdeɛ na wogyina so a ɛma a woyii nsɛm bi de sua adwum no
yo mede ase menua neɛ wom ne sɛ sɛ asɛm bi si anaasɛ obi ɛyɛ biribi a wobɛhwɛ ade korɔ no ayɛ a ɔreyɛ no na wode ayɛyi nsɛm bi ade sua na wei neɛ kaa me ne sɛ sɛ yɛhwɛ mu aberanteɛ no ɔde ne sika ɛboɔ nyanka ne akunafoɔ ne prisoners sɛde medii kan ɛbɔɔ so no ɛno nti saa nnoɔma no nyinaa ɛkaa me sɛ a aberanteɛ a ɛnka ɔde ne sika yɛ saa dwumu wei nyinaa no ɛna saa deɛ wei ato no deɛ a ɛne nyanka no ɛɛsu yɛnyinaa so nim sɛ sɛ nnipa wu a ne maame su ne papa su ne yere ne ne mba nyinaa anaasɛ ne kunu anaasɛ ne mma saa nnipa no nabosua ɛsu di awerɛhoɔ adwumaku anaa wɔm nyinaa su di awerɛhoɔ ɛno nti saa nnoɔma no nyinaa na ka ne m sɛ a ɛne aberanteɛ yi ɔyɛ ne papa ɛno nti memfa ne ho ne din memfa ne maame ne papa ne wɔ ho nsɛm ne wɔ ho nsɛm mɛwerɛwerɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ma nnwom no ayɛ awerɛhoɔ nnwom a obi ti asɛ biribɛtumi aka ne kom a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne atuyɛ no obi nso wɔ sika saa a anaa obi wɔ saa kwanya no a wobɛtumi aboa saa fo a ɔmo so ɔmo ni bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no bɛtumi afa no ntoma bɛfra nti saa nsɛm ne kaa me no a ɛbɛyɛ nwanwa sɛ da mete sɛ atuo wu no a ɛde na mete keyboard ho na memeyɛ rehearsals na medakɔ program bi ɛde na nanom no baayɛ ɛde no a da particular moment wodi 5 minutes a mete sɛ atuo wu no na mayɛ no na wie yes, this one. It's
here. I know you call a bebre menkabusha for ya yinya kwabra you are fee and so usa yum bebre and the pebby bebre wa tis a nasi who say usa yum bebre I'm not saying I may add the chow.
That's it. Mia said, me can't say, I said, oh, young coupon, I will fast you be a ba or maybe an answer with your baby. Na meme de re de ya adoma chade e ya adoma chade e sa se me bo se nko ya ye bo ibi na se nko ne kra me ka se me me sua ya me ne ne boa me nya me keke ana eto so bi mu no o se me tim bo se nko ne kra na me bo ma fo ga ka ho o ti se ya ayi won na me de ne de ka se o ti ba ka ya na na Jessica pa ya se me sua o na na Jessica nana je wu ye me koye nyuma nana je sikapa kojo wi afi wu ye despite media me koye nyuma kojo wi afi soso meto masol mahama so je libya ono so je bu no kuno den chodo masen ono nyuma no maye nyuma ni pa bebre enti se je sikani bi o man nim kra na o se o wa ya de pa enti o se me ye nyum kra ma no na eri crazy no a because o man nim no me o se ya na sabi obi wu a na ye bi a ye akoya ye bi but ni parati ase a Zebia, despite an uncle could say, the Pakasak, a sick civil man, when I say, yes, I'm gonna have no, it'll be an inuma penty, but just me and your man, but my inuma money funnel. It's a yard, don't tell the other, or your chummy. I'm in love with
Okay, sanity. Yet I say, I mean, Miss Osani, Lady B, S.I.A. and Yum Bako. Now, yes, you look at Kansan, I said, didn't come out at the affound.
The Patomati.
Okay. Abusua wani guso a ohwe Adepa TV wasa omunyum na emie no yesantie baako a eka ho na yesanto anko ohwe no eso
Papa me no yi ma
abusua in fact enwum no ye beka ne yesɛ awre ho na ɛda yie pa enwum no in fact obo modre yie pa na evangelist wuli wuli ye musa sɛ awrade ya dwuma weekend wa perform wo honuma na
ane nyame ya dwuma weekend yi meba be perform wo ho 1 week ni kra na nka me ba na dwuma de kɛse bi de manim a ɛno so ma sabe ma je ho contract dada da ntia ni 1 week ni sia ye ntia ma ntia nko no but weekend we die nyame ya dwuma wake up ni no medi kan ka wake up ni na so ofie ofie da na saturday nso ma so a perform me ntia meba na me tɛsɛ na wo ka sɛ ɛnyom ne emi no ɛnyom ne ba ko na me sɛ ɛnɛ ntia Bible say Onyankopon anode ma na ono na oje aya oka sa simo ya binu fi say na nya me bia na de ma na nya me bia na ode je onyame e bo nipa no sabe wan sha enfia obia be wu anje obi onipa no enti ne meka che busua ne se omo sha den ne mo mo nyina ya ko omo de kese bi ana ahwere won yen kwa iye sabe ya omo ni nyina no ye nyai wu mu kra no ye di ho ya o se busua ne de omo de ho ya bebere Shana se omon kafra esanse omon di pabi afi omon sa na onyame a obo ono ni ne yema no ya yenim se ni tumi na ho di mo be fa ne ko na ja nten no ni se o sabe o abia nkukumu a ne ni aden atie enti na busuan ko mo ko nto muyem na ne aka yen ni se yen ye so bo brapa na bra kon kon se be ya be ko shia atu awo ahimemu esanse atu de ye ho ne ni mapa no ya bi ya di adanse se o abraham se ni paso a o ten da cha himen mu nwa ko enze busua fo enyere ne ma busua wo fa fo no ne nwa no ne ma me ani ni nwa ba ati fi obi an sha bi no chiche ne we no hu se sebe sa ne ma nyina ka bra bo ho esia sebe wo so ntumi en ga se wo so oje wo nkwa afi wo nsem ai e ba tele ka ho enti o mo so mo de no mo chiche mo we o man ga ne nyina obi an nyana so mfa so bia no ati chi ne we na o nyame mi ni so obi po afo bi amasa afo bia including abusua no so na ba chi bia ni se atudie kwa kusia no awo heaven
abusua na ye nua be ma evangelist wuli wuli ana na uli bacho anyumi afe ewanye fa na sa e wi pebia tie a ifa no benya no
anyumi de sesia de e Facebook pe ena me dia to sesia but afe ka se me to to YouTube ene ade a obi pebia tie a ena ade ba ko so na se e sa se me ye ma onman mu lepenti no ene ade se bia me de ko to bi no akotwa ji hu sika be obi a benya onse be free ebe bia benya bibia no onse be free esanse me oman papa meti oman ni mo so ba do wa chaje no no ah ini kwa se se me ye bibi chini ma chenje bi ye ni awe ho na ba
ya copyright bia na so sa
debi obi a ti ti bia ten time bia obi a ti nya bia bia dan ti obi a betwa pusu ko ebe bia
yo dedi ka de meda se ja oni atwe ko na ni me se nyame ya dum a ebe hia ne nyina sa de ko mo twen ato aso o ho no
Mate Adepa TV, let's make them a speed bre na menko social. Na on page Adepa TV, ma Adepa TV, yes na Mate Adepa TV nka. Na on mo ho man, ma kon na ina mo garisha mo so. Amen.
Amen. Amen. Abusiana Evangelist Wuli ana Wuli ana Samuel ene no etwe nkomo o Adepa TV eso no. Abusiana 30% ana so yasene. 30% se ye ne amono ne. yes, and this can be feed you and one tap tap sent. You say fire phone, you play store. You know, there will be a promo code and you more at the party promo code in shim, a bushy map, you punk 5 kilometer Canada, I get $10. Oh, send this car be fear a free of charge. Tap tap send an quentia, a first send this car, and as we announce to send this car at Beffy. 10 times with Tiba Boba, there's a bank account, not a barber to now site me account. Omina Suya sent a boy made a book of a blow. Now she every year, and as a fear the ebay, and I a Christian are true chasam. Abushiane no mining na kaboma ya di yekopa ne krabe na fe wono so akoda din ha awona somdwem oda de ne so afi na edi ne body ne kwa kwohye fom enti abushia enyina ba kopim munyina mo hwe live owa de party tv eso ana de medeli na si me ndo refama kwosi adwuma do afem ajio manage ho yepa me producer bua police bia ma e Joshua ona etu bia kama kama adwuma nyankopon ya adwuma ebesa hye bi ya krabo.
Christian, Achu, Kasem, Kimadabi Fadia, whatever you do, about Kusa Kusa Kusa, about that year after. Ah, I'm a Rahwa, boy, I'm gone. It's a boy, I'm so good. I'm going to need to stop this. I'm going to need to stop this. I'm I'm a little bit of a
you.